abenshi amwita umukinnyi w'ibihe byose simaze kubona, abandi bakamwita ikivejuru. Hariho n'abadatinya kwemeza yuko atari kiremwa muntu. Ku myaka 70 y'amavuko, ibimenyeshamakuru bitandukanye byo muri Espagne byari byarahishije kumwita izina rya Mesiya bivanye n'ibitangaza yakora mu kibuga. Nitwa Sostene Amani, uyu munsi ndi kukuganiriza kuri amwe mu mateka ya Lionel Messi. Iyi ni Intare Web TV. Mubandanye mukora sabone cyangwa subscribe. Lionel Andres Messi Kuchitini yavuze tariki 24 Ruheshi mu mwaka w'1997 avukira mu gisagara cya Rosario muri Argentine. Ni umwana wa gatatu mu muryango w'abana bane. Papa wiwe akaba yitwa Jorge Horacio Messi, yari umwubatsi. Mama wiwe yitwa Seriane Maria Cucitini, yari umukozi w'amasuku mu bibanza bitandukanye. Messi yakuze ari umwana atekereza cyane, atavuga amajambo menshi. Yari umwana afite amasoni menshi cyane ku buryo niyo yaba ari mu ishuri atashobora kubaza ikibazo umwigisha kubera amasoni byaba ngombwa yuko bamubariza. Messi ntiyakunda kwiga. Iyo ari muhira ntiyavuga amajambo menshi cyane kuko ngo yari umuntu atekereza cyane rwose. Ngo ikintu cyonyine cyatuma yishima akanezerwa kwari gukina umupira w'amaguru. Ngo yarakunda umupira w'amaguru cyane, ni nabwo papa wiwe yari umumenyereza mu mugwi wo mu gace babamwo witwa Grandoli. Uwo muguni nawo bakinamwe abakuru biwe babiri aribo Rodrigo na Matias. Ku myaka 5 y'amavuko, Messi yatangiye gukina umupira w'amaguru mu mugwi wa New York Old Boys mu gisagara cya Rosario yavukiyemo. Yagize ubutumwa bumworoheye kuko yaje guhura n'ubwoya bwo kudakura ku myaka 9 y'amavuko. Mugihe ku myaka 11 yari afite ubukure nk'ubw'umwana w'imyaka 9. Muri icyo gihe umuryango we nta bushobozi bwo kumuvuza wari ufise kuko byabasaba yuko baza baratanga igihumbi cy'amadolari buri kwezi. Yari amahera menshi cyane ku muryango w'umwubatsi n'umukozi w'amasuku. Messi kugira ashike muri FC Barcelona yarabigisemo uruhara kuko yaje gukora ibintu byatumye abantu bose batangara. Bivugwa yuko Messi yakoze ibitangaza akina umucungwe, umucungwe kijya camwa tujya inshuro 116 teramugwana hasi mwe benshi bitwa jongle. Na nkeka yuko yarahije kuyerekana imbere y'abaserukizi ba FC Barcelona yuko afite impano ikomeye. Icyo gihe Barcelona yaciye yemera kumugura, imwemerera kumuvuza, inemerera papa wiwe kumurondera akazi. Maze tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2001, Messi akina urukino rwiwe rwa mbere mu mwambaro wa FC Barcelona aho yakina mu mugwi w'abakiri bato. Tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri muri 2004, Messi yasinya amasezerano yiwe ya mbere nk'umunyamwuga mu mugwi wa FC Barcelona. Mu gihe tariki 16 z'ukwezi kwa 10 mu 2004 nyine, Messi yaciye akina urukino rwiwe rwa mbere mugwa FC Barcelona w'abakuzi hari mu rukino rw'abahuje na Espanyol Barcelona. Ku myaka 17 ni Messi magana 310 Messi yazize igitsindo ciwe ca mbere nk'umukinyi wa FC Barcelona. Icyo gihe hari tariki 1 y'ukwezi kwa gatanu muri 2005. Kuva uwo munsi amatike yaranditswe, ibitabo birandikwa, amajambo aravugwa. Lionel Messi arakundwa, akorera ibikore nk'umugwa wa FC Barcelona. Amwe bamwita imana w'umupira w'amaguru isi yose iramumenya. Na n'uyu munsi ni umwe mu bakinnyi b'ibihe byose isi itazova yibagiye. Kugira andiko mu mateka, kugira akundwe ni uko hari ibintu byinshi yakoze byatumye akundwa kubahwa. Aho twavuga nk'aho ari we mukinnyi amaze gutwara Ballon d'Or nyinshi mu mateka w'umupira w'amaguru, aho amaze gutwara 6, ni nawe mukinnyi amaze gutwara ibirato by'inzahabu byinshi mu mateka w'umupira w'amaguru, aho amaze gutwara 6 nyene. Messi kandi ni nawe mugenyi ku visi bagiye amaze kugira uruhara mu bitsinda 1000. Amaze gutwara ibikombe vya Champions League 4, ivya La Liga 10, ivya Super Cup 8, hamwe n'ibindi vyinshi cyane amaze gutwarira mu mugwi wa FC Barcelona, aho bishika ibikombe 34. Messi kandi niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsinda vyinshi muri FC Barcelona kuva ibayeho. Ni nawe amaze gutanga amapasi menshi ava mu bitsindo kuva mu mugwi ubayeho. Namaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri shampiyona yo mu gihugu cya Espagne La Liga kuva ibayeho. Umwaka wa 2012 Messi yanditse mu gitabo cya Guinness de Record, igitabo cyandikwamo ibintu bitangaje maze kuba kuri iyi si. Icyo gihe yacyanditswe nyuma yo gutsinda ibitsindo 91 mu mwaka umwe w'amezi 12. niwe kandi mukinyi yamaze gutsinda ibitsindo byinshi mu nkino za El Clasico. Nayo mukinyi yamaze gutanga amapasi menshi ava mu bitsinde mu nkino za El Clasico. Niwe mukinyi yamaze gukinira mu gihugu cy'Serikira gihugu wa Argentine inkino nyinshi. Messi yamaze gukora ibintu byinshi ku buryo atavyovuga ngo birangize vuba. Gusa hariho n'ibindi ushobora kuba utaruzi kuri uyu munyamateka. Ese waruzi ko Lionel Messi yatsinze igitsinda karabaye hejuru ate bari karashimira Imana iyo amanitse zijya ntoke ziwe zibiri akaraba hejuru igitsindo abagihanye gukuru wiwe Seria uwo nyogokuru wiwe niwe yamutwe bwa mbere ku kibuga cy'imyimenyerezo ahari we yanasabye umumenyereza kuzana kinisha Messi mu bakinnyi bakuze mu gihe Messi we yari akiri umwana. Gusa ni vyaje gukunda yuko abona ivyo Messi yageze ko kuyitabye Imana uyu munyargentine afise imyaka 10 yonyene. Kuvyerekeye urugo Messi yatanguye kuba n'umutamukanyi wiwe Antonio Locuzzo mu mwaka wa 2008 bakaba bamenyanye bose bafise imyaka 5 bari bakiri bato cane. Amaze kuvyarana abana batatu aribo Thiago, Mateo na Chilo bose ni abahungu. Lionel Messi ni umunyamateka mu mupira w'amaguru ahadasiba kwirirwa arakora ibitangaza anakora amateka mashasha. Messi ni umwe mu bakinnyi beza isi zosubira kubona biyigoye. Uyu munsi yakwije imyaka 33 y'amavuko twebwe nka Intare Web TV tuamwifuje isabukuru nziza y'amavuko. Gukora sabone cyangwa subscribe bigufasha kubona ibiganiro dushyirako n'ibindi byinshi cyane tugiye kuzacyurashyirako. Gukora partage naho ubudushyigikiye ubuduteye intege tugiye kuzacyurabaha ibiganiro byinshi cyane byo kungurana ubumenyi hamwe n'ubushakashatsi hamwe n'amakuru y'inkino rimwe na rimwe. Nitwa Sosteni Amani, murakoze cyane.